Hello, chuti za Burundian Gospel TV. Tulonge kubaha indi kazi kandi kuri uno munsi udasanzwe. Muri kumwe na Donnerse Irakoze Raoul. Hama abo turi kumwe nabo reka mu mwanya muto cyane babibwire nabo ubwabo.
Nitwa Irakoze Lina Milka. Ndi umutambyi muri BKM. Nkaba ntamba indirimbo z'Imana. Ego.
Nama mwitwa bande?
Je nitwa Chris Alex Arakat. Nkaba ntamba muri BKM na jewe. Nkaba ntamba indirimbo za gospel.
Mwere kuri wewe nyine Alex, wabatangwa gutamba ryari mwebwe mwabitangwa ryari mwavyumvisemo gute kugira mutangure gutamba debo?
Natangwe gutamba muri 2008 niho naronka group ya mbere nagiye yari BKM nyene mugikiri muri église. Nari ndi mu petition ndi muri Sunday school yego. Ndiye tani group ya mbere natangwe kujamu hama ukuntu byaje sino bukuntu byaje tunabyisanzemo.
Namwe Milka mwatangwa gutamba ryari?
Je natangwe gutamba afise imyaka 6 muri club cy'Ikirundi. Muri 2014 niyo nashoboye kuja muri BKM. Ego nkaba novuga ko umwuga wo gutamba kuri jewe wagiye ahabona.
Hari abantu benshi bamaze kubabona amaclip atandukanye, amaclip menshi mbega Jeudi moi bitangwe ryari moi bitangwe nka carrière cyangwa moi bitangwe gute?
Kuri jewe bigitangura byari ibintu kwiryohera. Nabona ko ari kuja ahabona nyene narumva ko muri jewe ari sawa muga après narabonye ko ari moyen inyaruka mu gutanga ubutumwa Jean ndabona ko kuri jewe bishobora kongera n'akamaro.
Hama namwe mwabitangwe gute mwabikoze gute?
Byo gutamba je nabitanga kubinya mu kuberana byara cyari kintu nkora nkumva ko ngiyoyeho cyari kintu ushobora gukora nkumva ko niko ndi exprimer ushobora gutanga message biciye mu gutamba. Hama iby'amaclip nabyo nibaza yuko twabigiyemo ni ibintu bigufasha kugira visibility ikwiye hama ugatanga message kuri monde ikwiye kuri public ikwiye par rapport yo gutamba kuri muri stage imwe kasiva abo nyine bo ngaho nyine nga video igiye ku YouTube ushobora kubona abantu benshi.
Abo turi kumwe antuka muravyumva yuko no gutamba urashobora kuba mu pastor uri kuratamba urashobora kuvuga ubutumwa uri kuratamba. Nihe ndirimbo ya mbere watanga gutamba mu wewe?
Ni ndirimbo ya B40 Yesu niwe nzira.
Mwari kumenyera Alex?
Ego nonye twari kumwe n'abandi benshi.
Bon, dufatiye kuri ndirimbo nyine yanyu ya mbere. Urumva ko ni experience yanyu ya mbere niki kintu muyibukira kuri ndirimbo?
Ikintu cya mbere nibukira kuri iyo ndirimbo ni uko twatashye dutebye prime. Twatashye dutebye kandi twari tukiri bato urumva umubyeyi yabonye utashye amasaha arenze yari azi ko agiye gutamba zitangura kwiyumvira ibindi bintu. Nibaza ko aricyo kintu cya mbere cyatanguye prime gutegura n'ababyeyi bacu kubamenyera ko tuza turataha dutebye tuvuye muri kiriya.
Nikaho nk'umukobwa kwanza Alex yo n'umuhungu bazi twavuga uti baramutoreye uri siriko ataga pinisiyo cyangwa kwa.
Jewe bien sûr nanavuze aho nagiye kandi hariho muri BKM ofite hariho abarongozi comme twari tukiri bato twaratanga amanimero bon twa habari bafise uwo babaza kuri jewe ntangorane abanye.
Ubundi mumaze gukora wowe ubwawe wenyine umaze gukora amaclip ashika kurangahe?
Amaclip ashika kuri 6.
Urayibuka yose?
Da ego.
Ufite ninyi telma ke urinda kuyumvira cyane. Alex wowe umaze gukora amaclip angahe?
Jewe nanje ndibaza ni nkayo canke se canke wit sinzi neza mugabo yego ni nkayo nyine.
Ushobora kumbwira clip ya mbere uvuga uti ino clip iri mu clip ya mbere kore yangyoheye peut-être ukuntu watamvye canke feeling ukuntu wiyumvise uri muri iyo clip peut-être ushobora gusanga ari nk'abaririmvye wari ukeneye kuzotambira one day kwa ibintu nk'ibyo.
Sha ya mbere vraiment la chari ya mbere ni désolé vraiment na script ya video yari gyoshe ukuntu script yari yabandaniriza ko amajambo twatambye indi yijya ndirimbo message yatanga ya vraiment désolé iniyo ya mbere yego
ya Milka nawe ya mbere vuga uti vraiment irauti zindi zose
ni désolé nyene
ubisimi hari devo naragucitse naguteye indobo je suis désolé ubisimi hari none eh ko naguchitse naguteye indobo ipoto je suis désolé
uravyumva ko désolé prince mushint ko tsa pauvre wa warakoze ikintu kidasanzwe waramartse abatamvye twemera muri domaine ya gospel abantu batamba ama clip menshi kandi bataraheza kuri clip ya Master Land nani mego mwari muri yabaronde gute Master Land kuko Master Land tumuzi nk'umuntu atarimba ndirimbo za gospel bundi yabaronde gute mwa yabo mwamwemereye gute eske nta kibazo byabateye kuri mwebwe
bwa mbere na mbere muri BKM barafise turafise abarongozi kenshi na kenshi yo turondewe barafise ahantu barinda guca ntibashika directement kuri twebwe donc baraciye kuba bijejwe puis bakatubwira bakatwumvisha genre tukaba tukaba sûr genre baratubaza nawe nyene ko tubishaka personnellement donc niko vyagenze
ko BKM tudi harimo abatambyi benshi kandi babizi gose vraiment kuba iki kenshi amasohoka Alex na Mika
je nibaza ko icyo kintu kirakunda kugaruka kenshi no mu bantu cyo kibazo nibaza ko ari côté igye style yacu dutamba la plupart y'abantu sanga bashaka igye style twe dutamba turi babiri ihama ikindi kintu nacyo kenshi ndamaze kubona mu maclip ntibaba bakeneye nombre nyinshi bakeneye juste qualité ku byo maze kubona mu maclip ya gospel nga abatambyi vraiment ntibigira ntibaba bashaka benshi umva reka ya gatushe kijya style tugira kenshi niko gatuma natwe dusohoka
hari abantu benshi baje mu bintu by'imihamagaro hari abantu benshi tuzi batanga ibintu by'imihamagaro ariko après x temps kwaca babihagarika uzo mu papa cyangwa na Amerika bo mu mama ubana mubona carrière yanyu byo gutamba nuko murabirabisha amaso yanyu peut-être mu mama birabira kure mubona ko byo garuka cyane
Jenny ibaza ko dans sa ultime ganje sinizera ko sinibaza ko bizohagarara
dimo ntiwibona wahevye gutamba
yeah
katwumve ko na Alex ari byo nyene ari mu papa yambaye ikota tonda mu biro ajeje gutamba kandi
sa jengira ngira rantanze kubivuga sino simbona umunsi bizohera ego nivyo sinzo kwama ndaronka wa mwanya nyene kugira za repetition nyene nyinshi mgabo utamba nzogumiza ko prema
biko ndabona umu papa nka Alex yaramaze kuba umuntu umu papa kumakoti yari umuntu wo mu biro na Milka nga hari umuntu yambara imvutano sinzi ko azatamira mu mvutano bon turabiba tuya ntuka reka akazoza katubikiye byinshi urumva ko bidasanzwe ya hama ikindi kibazo musazwe musengera kuri eglise mu
oya
biraborohera guhura canke muhura mama muhura muri BKM gusa nta bindi bintu mukorana muri de kwa
en fait mu sanzwe muri BKM hari abantu bava mu eglise atandukanye segura twahuriyeho tuva mu eglise atandukanye hama guhura twebwe kuya twa dusi hari utwe repetition twa dusi nyene dushaka gukora turahura tukagira repetition cyangwa ugasanga turasange n'abagenzi abo nyine bo muri BKM cyangwa abo hanze tugahurira mu anniversaire yabo imanza zabo juma usanga ari bwa bucuti nyine yego
mu bintu twavuze kenshi twavuze ngo team yitwa BKM kandi niyo team yabasohoye niyo team muri mwo kugera kuri no saha bakeneye Alex ba na Amerika mwese umwe mwambwira ikintu kimwe akundira timu yiwe ikintu kime kikumarka umva ko muri timu yawe kino kintu vraiment kirankora ko cyane
muri timu je ikintu nkunda nuko turi famille nta je wenda zaho mitkaba ndaza bo bivukana mama we baranzi abo bivukana baranzi arazi muhira turashi njuma ni famille nta muntu ashobora guhura n'ikibazo cyanke dufashanya mu munezero no mu mubabaro hose ya
nawe Amerika
kuri jewe BKM novuga kuri jewe ryabaye ari n'inkishuri kuri jewe kuko novuga ko yandeze kandi ikakurerera genre kwijambo ry'Imana kenshi biratuma udasamara cyane kenshi hajamwo abadolescents donc kenshi yo hagiye nk'umu adolescent ni gake bamurekura yarabaye nabi novuga ko bigisha.
Wow, muravyumva ko biki mu vyukora hici kirafasha mu runganwe muri generation mu Barundi mu gihugu ndetse no mu gukorera Imana. Umwe yamubereye famiye kuko yaramuhaye abavyeyi abagenzi undi nawe mubere ishuri kuko yamuhaye ivyigwa atarasanzwe azi. Hama ikindi kibazo numva no babaza muri uno mwanya. Uno munsi muvye gutamba. Nibwo mwavuze ngo nuko mudashobora gutamba. Ni hindi ngabire Hamilka yumvamwo bon kwanza nubwo mutonda nubwo heba gutamba nike kindi kintu umva ushobora gukora swati cyo bakinganya no gutamba canke cyo bakiruta gutamba umva ushobora gukora aho mu buzima
bwa mbere na mbende umunyamudeli ego umunyamudeli ni ibintu bijanye na maquillage du maquilleuse ego tips
ya abanyamudeli urumva turabise mu pronga hanyu muramwegera canke nawe abegera baronde hama Alex nawe
jewe no ni côté photographie vidéographie et ibintu nkibyo ibintu bya media cyane yego
urabona ko nk'igihe kimwe mushobora gukora dance nka profession nk'akazi kanyu est-ce que murabibona ko byoshoboka ho
yego ko jewe byoshoboka.
Nawe urabona ko danse wegira profession
je nibaze ko deja byatanguye kubera premièrement ya hariho des frais batanga
iyo tugiye en fait mvuze profession je sais kuvuga ishobora gutunga foyer yawe ishobora gutunga umuryango wawe ishobora gutunga kwa
ego bivanye byumwe umuntu yongereje ama tactique canke n'ukuntu yoza arinjiza ayo mafaranga bice muri iyo danse il suffit juste yo kubyicara ukabyiyumvira ama kabipanga neza je ndabyitse cyane ko byakunda yego
a part bikiam ubu musotse nk'igihugu cyangwa ibemaze gushikira kwanza mu karongo amafitation iyo hanze igihugu mwaje gukora hanze igihugu mu clip y'abantu cyangwa peut-être ma film ko bona ba mwaje gutamba muri film peut-être
oya
okay Michel Claire fine umunsi kugira nko umuntu abizera hanze igihugu kubahamagara naha nari obije guca muri BKM
ego ari obije guca muri BKM kuko niyo ishobora kuturekurika duha urusha
bizira neza ko nk'abakunzi ba Burundian mwaryohewe reka muri uno mwanya tubaha umwanya badusezerere bagire n'akajambo bashikirije kuba bakurikirana kuko ntazi barafite abafanzi babo barafite abantu basanzwe bakurikirana babakunda bagire icyo batubwiye kwanza bagire icyo babwiye n'abakunzi ba Burundian Gospel TV ya
bwa mbere na mbere mbanje gushima kuba na mwatwiyumviriye kuko hari abadanseri benshi mbwa mwashimye kudutemberera twebwe hama abafanzi nabo
cool
ndaramukije kandi ndashimira
njyanjye ngomba kubashimira cyane kubona mwiyumviriye danse kuko danse ni ikintu bakunda gukubita ikonongo kenshi kubona mwatwiyumviriye ko vraiment merci sana hama ku bafanzi nabo imana ibongere umugisha kubona bashobora kudufasha tugashika hano yego hama juste kubamenyesha yuko BKM dufite evenement muri décembre yitwa Impact Dance ni evenement yabaye umwaka habaye tourne mu ntara Rutana Cibitoke cya Rugombo ya gatatu zohera Bujumbura turizi ko muzaza kudushigikira muri benshi ego ahanini cyane merci beaucoup
ya imana ibahezagire cyane turacyari kumwe kandi n'ibindi byiza byinshi biri imbere thank you god bless you.